Nanga nifuna ukubulela kakhulu ekugqibeleni. Yo yonke lento. I need to say I was deeply moved when you talked about Mfunso Boys. Nisithi ufuna bekho a lecture on Mfunso Boys. Ndiyayikhumbula imini yokuqala ndithi ndandithetha nawe ocingweni. Fana ngathi mina. We will have spent about 30 minutes on the phone. Ngala mini yokuqala. Ndikunika my immediate reaction. Because akhange ke ndiyibone senziwa le nto apha kwi-connection. Abanye abantu ke bazawubuza umbuzo onjengoba mhlawumbi athi but Mfunso Boys, you know, what's different about him? Yintoni kangaka? I mean, izinto ezinjengaye ngoba kude kwenziwe lecture suba kusenziwa mhlawumbi ngomntu ode wabhala iincwadi okanye umntu onezidanga ezininzi, umntu onegama eliphakame kakhulu. What was it? I saw immediately what you were trying to do. It just was very clear. Into yokokuba apha ecaweni iyandimangalisa. I mean, I know into yokokuba xa ndingasekho there will be young people who will say kwakhona umfundisi wodwa umfundisi uDandala, he was controversial, he was what. I'd like to study him. Ibe into emangqa leyo. Bazali nabanye sebeke bafuna ubhala nto. You know, xa sicinga ukuba masibhale nto ngabefundisi, sicinga umfundisi uMahabane, you know, uZR. I mean, now I've just finished, recently last year, I wrote something about umfundisi uDube, Mafukuzela. You know, and it's obvious. He was one of the first black theological graduates. Wakis Golonanda, big man. Omfunso Webb, we know something about them. Big names. But the truth is, when all is said and done, they may have given the lead, but they are not the people who built this church. Abantu who built this church. Ngabefundisi, ndikhumbula sinomfundisi uBoys lo, sibukela amaxhego aseClubbury District, singabafana amancinane. Oba uMakhawula, oba uMvusi. Ufika kwamaxhego encinci ezinjengalezi ndiyinxibayo ngoku. Ezinkulu ezimnyama ngathi ayolobola kumfana othe apha anxiba ijazi ezinkulu kangaka sinombetha niyolobola phi wafika la maxhego enxiba ezijazi ezinkulu faithful uthi xa uhleli phantsi nawo ufika la maxhego iimoto zawo zigugile ziwamacala amanye sahamba ngamahashe khumbula amanye my own father wasebenza nabavangeli abasixhenxe besithi xa besebenza kuthiwe there must be a new society every year vuselelwa abantu besiza enkosini befundisi. I did keep a few things zoba ufikeni u-AJ notata ezazibhala. You know, there were great man apha ecaweni olutsha xa ubuza uthini yangubani uba undubela all they can say intoba ayinguyelo ndike ndive kuthiwa wakhe wabethela ivesi ekhutshwa apha emonti ngokungathi that was all. That was one of the greatest men we had in this church. oba undubele oba umvusi oba uthume. Those are the people who made this circuit strong and viable. Of course, Umfundisi Bartman belongs in that generation. Abefundisi who made this church. Umfundisi Dabula. Were it not for people abanjengo bawo Dabula, the old man, maybe some of us would not be here. When Umfundisi Wolo chasbancinci thi. Emhle fanelekile xobe siyazi sifutshane simapha emadolweni thwala umnqwazana wakhe uthi xa umjongo ndi heyi bendingaziuba umfundisi ukabe mhle kangako ndicinga uba mna bafana notata njengamaxheko, you know, ubone uthi eyi maybe there's something ndingaya namphaya, you know. But the truth is, who remembers them? Who remembers them? No one ever tells stories about them anymore. And a nation never grows until you create heroes. And that no man envy. You create heroes. You create heroes by talking about them. By anywhere be good tinabandu abamnyam. You know, ngoba sacinezelwa phansi sasobo sibona ngathi asiyondo. We don't believe that any good can come from ourselves. Mhlawumbi ke ukuze umuntu abe ngcono de abe negama funeka ngawujike ngilanatho okanye eMerika. Hayi ke mhlawumbi angangumntu. When will time come when we recognize people who have tried right in our midst? Mfundisi boys anga esikoleni ezitheni behamba kwezikolo bezihamba kumuntu. Mfundisi boys angaguqulwe ngabantu ababenesingesi esitheni waguqulwa nanoma khumlani siva endibalisela indlela elamhlaba ngayilizwe naba nodade wabo bayabalisa kuthi wayehambe emncinci awulila ulila abazali bakhe bengazi ukuba ungenwe yini lo mntana kanti unento ayibonileyo. Why shouldn't that story be told? Should it not be told because he's not a graduate? Should it not be told because zange abe bishop or chairman of the district? When that story can heal and build so many, you create heroes. Ndikhumbula ndithetha with a black American umfundisi wasechurch uPeter Brembo unencwadi ayibhalileyo athi The Overcome. Uthi kum, you know, two things into endizithethe ezininzi apha, some of them flow from his books. Uthi umfundisi uBrembo kum umnyama uthi, you know, the whole world talks about Martin Luther King Jr. Uthi, it's not because asizazi weaknesses zakhe. But we know that in spite of his weaknesses, he has something he gave to this nation. And therefore, we will ensure we Kamala Kalpeli, because there's much to learn from him. Uba umqoboli bendibuza abantu abatsha, did lo mqoboli ibizwe ngayo le cawa, tell me his story. Who is he? No one knows. Some of the great, great Methodists. Great Methodists. But ngoba ke zange abe namagama atheni, siyamlibala. And all I'm saying is that inkulu into eniyenzileyo. And like we were saying up izolo, the little gifts uBoys awayenazo waba ligosa lezo zipho faithfully. And that's all we thank God for. That the little he had, he dedicated it to God and faithfully served this church. Sinezinto esizikhumbulayo ngani. Now he's not the only one. Batha abantu abatsha xa bebethetha nawo. Ndababuza ndathi nifuna ukuthini. But nozawuphinda siyowuthetha nabantu abatsha e-district yethu. Ayithethe ukuthi every time nidibana ngumfundisi uBoyce seba uthethwa ngayo. We are simply saying there are many others whose stories have not been told. And I'm not a fool to spare.
Yes.
They are great lay people. Kule cawe, akho mntu uthetha ngabo. Abantu sebelibele. If you ask, how many here remember Dr. William Gomo? Ubani lo? That's what you will say. Great Methodist who built the church as Sebenza Nabefundisa Outreachville and contributed to what this nation later became. Baninzi oba uNoled Guzana. Baninzi lay people. All I am saying is, how shall we grow to be heroes when we don't want to recognize the heroes in our midst? You start by recognizing heroes in your midst, emulate them, and then you yourself will become great.
Wow.
Wow.